Mo te wā tuatahi, ka whakanui a Ngāti Rehua I te mātahi o te tau Māori, ara ia Matariki, ki runga I tō rātou Marae, ara ia Kawa. Kei a te Rina Kowhai, Ngātai Pitopito.
Ko te mātahi o te tau, e tohu ana I ngā timatanga hou.
Konei, ko hira ki mata te maunga, ko te moana nui a toi te huatahi, te moana, ko mahuhu ki te rangi te waka, ko Ngāti Rehua te hapū, Ngāti Wai te iwi.
Koni atu I te whitu tekau ngā tangata I tai mai ki te whakanui I te kaupapa, arā te māhutake o te kāhui whetū o Matariki ki te pai o te rangi ki runga o Aotea nei. Hei tā Jared Waitford, e rua te kau o rātou no Tāmaki Makaurau me te Tai Tokerau, I rere mai ki te marae nei o Kawa.
Ko te tino ngako o tēnei kaupapa kia whakakotahi ai tātou I raro I te koro ai aroha.
Ko nūpere ngā waka tētahi o ngā kaumātua o Ngāti Wai, I hoki mai ki te mautere nei, te whenua I whānau mai ona mātua. Hei tāna, e tino harikoana te ngākau.
I thought kaumātua is a retired, supposed to forgive up and rest, but now they're 24-7. So I've been on the move for the last 6 years with Ngāti Wai, back to the board. And I've been travelling all around the country and that's why I have very little time to get to Aotea. When I have that chance to come over today, I said I'm coming.
Hei tā Waitford, he mea nui kite I te hunga pakeke, na te mea te kaumāwhitunga mema o rātou whānau, ko wehe ki te pō I te tau kua pahure nei.
Me hoki mahara ki a rātou. Rātou kua whetūrangi tia, pēnei ana I ngā whetūranga tira o Matariki, ai tika ana.
Hei tā Renei ngā waka, he timatanga pai tēnei ma te hunga rangatahi.
Ko te mea tino whakahirahira ki au, ko te kite I ngā tamariki, ngā mukupuna, me ngā kaumātua I kaha huihui ana, me whakawhanaungatanga, te haere mai ki te marae mō tētahi hui pai, te whakanui I a tātou anō.
Kaore kore ko tēnei te orokohanga mō ngā hui Matariki, ka tū ki te marae o Kawa mō ngā tau e heke mai nei. Te Rina Kowhai,
te Karere.